Is this horn hurt?
I know.
Looks like it.
Mahali tulikuwa jana. Na wacha mahali tulikuwa jana. Mbele kidogo kuna kama inakuwa dai.